Mangibingelele uMagawula egijima. Phinde ngibonge ukuthola leli thuba ukuthi ke sizoxoxa. Ngoba nje mina into engiyithandayo kuyixoxela nje ngezinto ezikhulisayo nezakhayo. Kodwa namhlanje bengifisa ukuthi sixoxe ngendaba yobizo. Sikhulume ngabantu ababiziwe nabakhethiwe. Ngokwesilungu kuthiwa there are people that are called and they are the ones that are chosen. So namhlanje ngifuna sicaciselane ngoba kuhambe kuhambe kube nokudideka ukuthi how kungani mina izinto kimi zenzeka kanje, kungani kimi izinto zenzeka kanje, kungani kuhluke. Yebo, there's a thin line between lezi zinto, umehluko omncane kakhulu phakathi komuntu okhethiweyo nomuntu obiziwe. Alright, uma singaboleka from the Bible kuthiwa bancane baningi abantu ababiziwe kodwa bayingcosane abakhethiweyo. Ngisho even nasendleleni ke yakamoya baningi abantu ababiziwe, sibaningi sibiziwe kodwa siyingcosane esikhethiweyo. Alright, abantu ke abanye abaye bathi bebiziwe ke nawo. Uma ubiziwe kufana nokubiza umntwana ukuthi woza la. You've got a choice to say yes or no. Kuyavumeleka, uyakhona ukukuvuma lokho or ukukuphika lokho. Ngoba abanye bathi bebiziwe, babizelwe ukuthi bayolungisa izinto zasekhaya, bayolungisa imisamo yabo. Mhlawumbe kukhona ababethwasile bangaqedela khona izinto okufanele bayoziqedelela. Oh, kunendlela ithonga elifuna ukulungisa izinto ngalo ekhaya. Kodwa lezo zilungisa lezo zinto through lo muntu ukuthi limbize ukuthi kube nendlela ethila ihambayo ukuze azokwazi ukuthi aphilise umndeni wakhe orisizwe sakhe. Bese sibuyela kulabantu abakhethiweyo. Labantu abakhethiweyo, uyathanda awuthandi, it's a must, uyayenza leyo nto. And abantu abakhethiweyo ke banale style sokuthi athi umuntu hayi ngizoyenza ayenze, athi akwata dineke lento ngiyenzile mosayilungi, mangabe bafuna ukungibulala bangibulala anginendaba, uyazwisisa. But then bese kuba yilaba ke abacalled, bona banalo kubekezela, yabo lababiziwe banokubekezela, bazame kaningi, bazame kaningi, bazame ukulungisa. Hey, le genge ekhethiwe bayahlupha lapho, uthi angayenza kayiwani, athi ayikunzima, adube aphinde aqale phansi, adube. Kodwa into yakhe, ukhethiwe for a specific reason, whether uyathanda awuthandi inawe, and akekho omunye umuntu ozokwenzela yona. Ake siboleke nebhayibhelini ke, siyambona nangumose uma ezohamba ke uNkulunkulu ezomthuma. UMose is one of the people who were chosen because uMose uNkulunkulu wamnikeza nje ithuba lokuthi one, waba nethuba futhi lokuthi abuyele kuye akhulume naye, amnikeze umsebenzi ukuthi ahamba uyohola isizwe sami saka Israel, ngizawuhamba nani kanje kanje kanje. Naye uMose kwakune purpose, wakhethwa, wakhethwa uNkulunkulu. Siphinde sibuyele futhi eBhayibhelini, siboleke manje futhi kuDavide, sizama ukucacisa le ndaba yomuntu obiziwe nokhethiweyo. Manje uDavide masingambuka, singambuka njengomuntu owayekade ebiziwe because yena ohambweni lakhe noma yelusa izimvu ehlane neyinkomo nani nani, kodwa kuthiwa wafika umprofethi ekhaya efika ezokwazi ukuthi azomgcobisa. Wayegcobiswa, ekhethwa, ebizwa ukuthi azoba yinkosi phezu kwamanye amakhosi. And ngisho nasebhayibhelini akukho la sibona khona uNkulunkulu esabisa uDavide ukuthi uma ungakwenzi lokhu loku nalokhu kuzokwehlela kuwena. But uma ubheka ngale kuMoses, there were strict rules because abantu abakhethiweyo kunemthetho abaphila ngaphansi kwayo, whether uyathanda awuthandi. And if umuntu okhethiweyo, uNkulunkulu uyayafuna ukukususa phambi kwabantu abaningi, akususe la kunesiphithiphithi khona ukuze nizozwana naye mani khuluma. Okwesikhathi samanje abantu in general times manje abantu abaningi bayathwasa, right? I-reality leyo. But uma ke uzohamba uyokwenza izinto zabantu abadala, uwumuntu ochosen or being called, fanele usuke esiphithiphithini uhambe uye emzini wabantu uyophila le mpilo e-different because ususwa endaweni enomsindo ekhaya. Because yebo ungakhona ukuyenza ubizo lwakho usekhaya but wenzela osuswa kuphi endaweni enomsindo uzophila ngaphansi kwemthetho ethile le ozoyinikezwa phansi kwephehlo ongene kulo ngoba ukhethiwe for isizathu esithile bese kuba nalabantu ke ababiziwe bona mawubizile ke imawubiziwe imthetho yakhona ayikho mningi ngoba yilabantu okuthiwa hayi wena uyolungisela ikhaya awuzukudinga nokuthi uphume nesikhwama sobunyanga awuzukudinga nokuthi uphume nani because wena ubiziwe ukuthi uzolungisa nje lezo zinto ezithile manje bese kuba nalenki sikhethiwe sibiziwe kulayini emncane ngoba egcineni sine purpose omunye une option yokuthi yes or no mawubiziwe kanti if you are chosen awunayo choice you have to uyenza uyathanda awuthandi ulandela lo msebenzi onikezwe wona ngoba until uzoyofika egodini akukho la uzoya khona awuzi ukuyiqala namhlanje if you are chosen uthi namhlanje ngiyayiqala kusasa sengiyayeka because into mawukhethelwe yona it's a lifetime thing ukhethiwe awusikhethelanga so awuvuki kusasa ukuthi sengiyalahla yonke lento ayisangisebenzeli it sticks with you ihamba nawe impilo yakho yonke isabelo sakho abanye mebecula bathi isabelo sami sedlozi kuyisabelo sakho it's something that you were chosen for you don't have an option mase ngiphetha asiqikeleleni ke ukuthi senze kahle phakathi kwalendlela whether you were chosen or you are being called kodwa kokubili kubalulekile ngoba kunokuphila kwabantu egcineni nokuphila kwemndeni nokuphila kwesizwe amen